Niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe nshuti banywanyi mukurikirana ibiganiro n'amakuru bya misi yose dushikiriza ngaha kumbonesha kure yacu ari nayo yanyu mukunda cyane ya Ishugwe TV. Ni umwanya dushikiriza amakuru agezwe ko mu gihugu cy'u Burundi ayariko aravurwa mu bisata bitandukanye harimwo politike, umutekano, igisata cy'ubutungane, igisata cy'agateka kazi na muntu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Turashikiriza kandi amakuru ariko aravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi no mu bimenyesha makuru bitandukanye byaba ibyo mu Burundi no mu makungu ya kure. Nta kindi usabwa no gufyonda subscribe cyangwa sabone niba utarafyonda ko kugira turaba mu ba mbere bakigwa n'ibiganiro n'amakuru byacu. Ingingo nkuru nkuru amakuru yacu araza gushimikira ko ni izi zikurikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoranije kuri no wa kabiri muri zone Bugarama komine n'intara ya Murambya. Abakuru mu rwego rw'ubutungane babura amatari bose, abakuru mu rwego rw'ubuhivuna abanzi no mu rwego rw'umutekano bakaba ariko barabira hamwe uko umutekano wifashe mu gihugu cyose. Muri makuru turaza kugaruka kuri byinshi kuri no koraniro nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoranije muri komine n'intara ya Murambya. Urudandazwa rutemewe n'amategeko ntirushobora guhera mu gihugu mu gihe hakibonekeza igiturire. Ibyo ni bishyikirizwa na Gabriel Fieri arongoye ishyirahamwe Oricom ryishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya Leta. Barabona ko kurwanya igiturire bitegerezwa guhera hejuru. Gabriel Fieri arongoye ishyirahamwe Oricom akaba ashimangira ko n'abakozi bategerezwa guhabwa imbere ijyanye no gukora akazi ka Leta neza. Akavuga ko kurandurana imizi urudandazwa rutemewe rw'ibintu bito bito gusa nk'ibitenge cyangwa ibiharage bidahagije kubwiwe hatabanje kugwanywa abo bantu bakomeye bitwa kubasahura igihugu ntacyo byofasha. Nano makuru turumviriza byinshi ku byo Gabriel Fieri ashikiriza kubirabana no kugwanya igiturire kibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo akaba bivuze inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesheje ko mu bafatwa bagirizwa gukora urudandazwa rutemewe n'amategeko harimo abakozi bo mu kigo OBR. Gabriel Fieri agasigura ko nubwo hashyizweho ubuhinga bwa none mu gutoza amakori n'amatagisi muri icyo kigo hakwiye inyigisho zerekeye akarangamutima ku bakora icyo gikorwa. Mu yandi makuru kandi mu ntara ya Kayanza umunyororo w'imyaka itatu hamwe no kuriha ihadabu y'amafaranga 150,000 umwumwe nicyo gihano Sentare Nkuru ya Kayanza yahanishije ku munsi wa mbere abagabo babiri bo ku mutumba Kibari bari muri komine Gatara bagiriwe n'icyaha cyo gutera ubwoba abantu mu majambo ko bazobagirira nabi hamwe no kurandagura ibiterwa byo mu mirima 8 y'ibigori aho Ikibari bari kubera amasasi y'amatongo. Amakuru ava muri Sentare avuga ko bateye ubwoba bene wabo bashyigikiye Inasenge yashaka kurisha ikivi cyiwe yari yarasatiriwe n'umuryango. Nano makuru turumviriza byinshi ku birabana n'urwo rubanza. Mu yandi makuru turaza kugaruka ku makuru ariko aravurwa mu ntara ya Ngozi aho hari umwigeme w'imyaka 18 yishwe anizwe ku mugoroba ku munsi w'Imana aca arahambwa ubwo nyine ku mutumba Kagarama muri komine Kiremba nk'uko bivugwa na musitanteri. Uwo mwigeme yishwe n'umusore mu gihe yari agiye kumubwira ko amufitiye inda. Emmanuel w'Imana arongoye iyo komine amenyesha ko uwo muhungu amaze kumwica yaciye amuhamba mu kinogo cyari hafi yaho asanzwe ararira inka n'imirima y'umuntu. Uwagirizwa yarafashwe akaba afungiwe mu gaco k'Inyamiramabi Ingozi nk'uko musitanteri abandanya abimenyesha. Muri aya makuru kandi turaza kugaruka ku makuru ariko aravurwa kumumenyesha makuru Doriane Irangabiye yungururijwe mu ibohero ryo mu ntara ya Bubanza ni nyuma y'umwaka urenga afungiwe mu ibohero rikuru ryo mu ntara ya Muyinga. Uyu mumenyesha makuru Doriane Irangabiye akaba arasikanywe ku munsi wa mbere mu ibohero ryo mu ntara ya Bubanza. yakuwe mu ibohero rye muyinga ku munsi w'Imana arara mu ibohero rikuru rya Mimba aho yasikanywe mu ijoro bukeye ajyanwa mu ibohero mu ntara ya Bubanza yahora akorera iradiyo igicaniro akaba yagirizwa icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu amaze gucirwa urubanza na sentare zibiri zose zamukiriye gufungwa imyaka 10 y'umunyororo amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu yaba yo mu Burundi yaba mpuzamakungu ntahengezanya gusaba irekurwa rya Florian Irangabiye kuko atakindi azira atari umwuga w'ubumenyesha makuru ibyo byose turumviriza byinshi kuri dosiye ya Florian Irangabiye mumenyesha makuru kuri ubu afungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza ndabahaye ikaze muri ano makuru mukomeze kudukurikirana niba utarafunda subscribe fyonda ko kugira icyaha mu bambere bakigwa n'ibiganiro n'amakuru byacu munyemerere amakuru yacu nyatangurire ku ngingo irabana n'ubutungane aho umunyoro w'imyaka itatu hamwe no kuriha ihadabu y'amafaranga 100,000 umwumwe ahito gihano sentare nkuru ya Kayanza yahanishije ku munsi wa mbere abagabo babiri bo ku mutumba kibari bari muri komine Gatara bagiriwe n'icyaha cyo gutera ubwoba abantu mu majyambo ko bazobagirira nabi hamwe no kurandagura biterwa byo mu mirima 8 y'ibigori aho ikibari bari kubera amatati y'amatongo amakuru ava muri sentare avuga ko bateye ubwoba bene wabo bashyigikiye na senge yashaka kugurisha ikivi cyiwe yari yarasaturiwe n'umuryango icyo kivi ngo cyahavuye kigurishwa ku wa gatandatu indwi iheze nijoro ry'uwo munsi imirima 8 y'ibigori harimo myinshi ya bene wabo nabo bagirizwa nk'uko byavugiwe muri iyo ntaha y'ikibiriraho aho bene wabo ngo nibo bari bateye umukono ku rupapuro rw'ubuguzi rw'icyo kivi abagirizwa umwe niwe yari yarengutse imbere ya sentare kuko uwundi ngo atawuzi irengero kuva ku mugoroba wo ku munsi w'Imana sentare yategetse kandi ko bazoriha amafaranga arenga 450,000 y'indishyi y'akababaro kubononewe imirima amakuru ava mu Kayanza akaba yemeza ko abo bahawe igihano cy'umunyoro w'imyaka itatu hamwe no kuriha ihadabu y'amafaranga 150,000 umwumwe kuri abo bagabo bo mu komine Gatara ku mutumba kibari bari nkuko kandi natanguye mbishikiriza muri ano makuru ishyirahamwe ORICOME ryishinze kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta ibona ko kurwanya igiturire bitegerezwa guhera hejuru bivuga ko udashobora kugituza mu kigo OBS cyegeranya amakori n'amatagisi ariko mu masoko ya leta amamiliyaridi ariko aribwa uburongo iryo shyirahamwe ORICOME ashimangira ko n'abakozi bategerezwa guhabwa indero ijyanye no gukora akazi ka leta neza Gabriel Rukiri avuga ko kurandurana n'imizi urudandazwa rutemewe rw'ibintu bito bito gusa nk'ibitenge cyangwa ibiharage bidahagije kubwiwe hatabanje kurwanywa abo bantu bakomeye bitwa ko basahura igihugu ntacyo byofasha yongera koko inzego z'igihugu zibwirizwa kujya hamwe muri urwo rugamba zigashyiraho ibihano ruhashya kuri abo bantu bakomeye bitwa ko basahura igihugu ibyo Gabriel Rukiri abivuze inyuma yaho umukuru w'igihugu amenyesheje ko mu bafatwa bagirizwa gukora urudandazwa rutemewe n'amategeko harimo abakozi bo mu kigo OBS Gabriel Rukiri asigura ko nubwo hashyizweho ubuhinga bwa none mu gutoza amakori n'amazagisi muri icyo kigo OBS hakwiye inyigisho zerekeye akarangamutima ku bakora icyo gikorwa kubwa Gabriel Rukiri abona ko urudandazwa rutemewe n'amategeko rutoshobora guhera mu gihugu mu gihe hakibonekeza igiturire Gabriel Rukiri arirongoye atanga akarorero ko Uburundi bushyirwa ku kibanza cya mbere ku bijyanye no kugaragaramwo ibiturire nk'uko ivyegeranyo bitandukanye bibishyira ahabona akavuga ko muri icyo gihe inzego cyane cyane za leta zidasubira gukora neza imirimo Rukiri arongoye ishyirahamwe ORICOME yemeza ko ibyo bica bituma hari ibyaha biguma byibonekeza mu gihugu nk'urudandazwa rutemewe n'amategeko ruguma rwibonekeza. Abona ko igiture cyari gikwiye kugwanywa haherewe ku bategetsi bakuru bakuru bavugwa muri ibyo by'ibiturire kugira gituzwe kuko ari ingeso zituma igihugu kidatera imbere. Ikindi abona nk'intamba n'ingene ito gukorera ku buhinga bwa none kw'inzego digitalisation mu rurimi rw'Igifaransa kitaratera imbere ibituma hatoroha gukurikirana neza ibyo byaha bijyana n'ibiturire. Ni mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko ibijyanye n'urudandazwa rutemewe n'amategeko rugeze ku rwego ruteye ubwoba, akidogera na bamwe mu bakora mu kigo OBR kizezwe iby'amakori n'amatagisi ko bakorana na bamwe mu badandaza gukora urudandazwa rwa magendo. Avuga ko abantu barenga 50 aribo bamaze gucirirwa imanza z'abakora urudandazwa rwa magendo.